ana phethu iyenza ukuthi wenze into engasile ukuze uvune. So psychologically wena futhi abantu amapeers akho noma abantu ama razor ubukela kuwe ufisa ukufitha kuwe. So now uzowenza ngoba wena into ayenza vele lezi zinto lezi oyibiza nge people pleaser ngoba ziphatha kabuhlungu. So ufanele wenze lezi zinto ukuze ube socially accepted. Kodwa ke mfethu you need to break the cycle. Yabo ngoba number 1 uyakwamukela ukuthi I'm a people's pleaser and ngoba ngiyazi ukusho ngoba kunegative ukusho ngoba khona into ezikulahlekelayo ngenxa yokuzwana nabantu kodwa acknowledge mfethu ukuthi yazini ngikhulele endaweni enje and mhlawumbe ngisuke endaweni enje so now uma ngisuka la sengila vele ikhona leyo ntwana kodwa vuma ukuthi uphume kubona noma vuma ukuthi lento engiyenzayo ngeke ibe kusasa labo yazi mina mfethu enye engisizayo mfethu ngoba sonke mfethu sinenkinga yokuthi njalo ngibuye ngikwazi ukumeja ukuthi le-action yami inayo indawo kwi-future yami. Yabo, so now uma ngabe wena uphiza abantu okumeja mfethu uhleli ukuthi le nto yonke ngiyenzile inayo indawo kusaseni nami uma ingenayo indawo kusaseni nami angi-eliminate because ngiyakutshela abantu kungaba buhlungu uhlukana nabo kodwa uma sohlukene nabo mfethu bazokuvuma bona uma ngabe wenza into e-right bazoyabo mfethu uma besafuna ukubuyisela emuva bazothi hey usaphuza making an example utshwala because yonto ejwayelekile ha usaphuza sahambi naw we kunje usaphuza wena bazosho kanjani kodwa mfethu 4 months down the line ebusisiwe my brother mfethu ubusisiwe mshi yazi mfethu kade ngise-exit ngilokhuzana ngeholiday le mina mfethu utshwala njani ngaze vele ngibe khona so ngihambe nabafowethu bayiphuzela ngabafowethu enzona nabo yabo so ngileyo sekhe nje abajita shibiza fila bayana mfethu hayi kwenzeke ngendlela kwenza ngayo izinto hayi mase mina yazi bafowethu ngoba angiphuze ngiyasona ele ndawo vele indawo enotshwala omningi so angiyifuni into ukuthi abanye hlampe umuntu omncane bathi hayi vele lo bhuti mbuzi siyababona gcine nayenza engenayisho ukuthi ngiyaphuza noma ngiphuzile yabo so mase ngicela ukuthi sengeile ukuza ne-grand size emuva mase ngenza show ukuthi iglass yami number 1 i-transparent number 2 ibhodlela lami libe soba ngithi vele amatafula nje so ibhodlela engiphuza nisoba kanye ngikhidisha i-grandness bona vele baphuza into zabo kodwa kusho lentwana efikayo noma engaziyo ingaphoxeki noma ingabe umuntu osecabanga ukuthi mhlawumbe uyashaya yabo ibe kube clear yabo le nto leyo then kubeke kusukuke yabo obviously kuba khona leyo xa ushibizi yabo into vele engingakhula ngayo anginendaba nayo kanti le nto mina ngaqala ukungenza mhlawumbe ngina 13 mhlawumbe ngina 4 anginendaba naleyo so nje vele ngiqinile mfethu ayekho umuntu ongiphuzisa utshwala so ke eyinokwenzeka-ke into ke sithi bekusuka lapho ukuthi bekusho ukuthi hhayi asambeni siye kwenye indawo i-pipeline abantu abahlale esouth bazokwazi so indawo bekuhlangane khona kushiwo ama-bri nje lapha sokusukela vele athi bri sekuyawenye i-bri yabo hhayi kulungile oba manje ilako-6 ntambama kanje bekanje kufike laphana eyi budi amajita mvele amabhuti dlalwa ingoma khulabho kusagcwele ashiso futhi inyanga yabo hhayi ngiyihlale sekuyigalisayo mine sabuthiwa wazi ngiyagoduka eyi masomunye nje sambala eyancinsi eyibuse mfowethu ebusisiwe kanti leyo ade ngiqondi lapho ade ngicona lapho futhi futhi wabusiswa eyifisa kuyena angangazi khasesithi ophuze ngempela mfethu ebusisiwe mfethu so ngizama ukumayiprove qina yeza mfethu qina mfethu abantu mfethu uma ngabe uphuxebuka kubona bazokushaya kodwa mfethu uma uma entweni yakho e-right mfethu uzowaripa ama-rewards and ifesa ama-rewards emaningi and mfethu uzoba mfethu sibonele manje shephati kade ngisetoti mfethu ngikhuluma nangithi mina kade ngidlule e-checkers ngisengikhokhi ngihlangane ezintwana mfethu yabo zizeyiprazo yabo izixoga nazo manje ngizama ukuthi angifuni ukudwela kuleyo nto kuya ngizama ukuthi mfethu into enhle mfethu uyatshala kuyona manje so ungavumeli ukuthi into enhle noma usubone ukuthi ungakwazi uvumele into encane ukuthi ungabe iphathi yaleyo sekhe kuma mfethu kuyona kuzoba buhlungu kuzoba nzima kuma mfethu kuyona.